kanjani umlaleli umdumdumzini wethu? Siyakhala nje usikhalekela kwalo kuphela kuyena ubani ngoba ungena bani uzekethe Ah, sana mntata. Awungena bona bafethu ungashayisa into engabekayo, mlushaye 1 wephansi.